igihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa.
Bagenzi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi uno mwanya nongeye kubaha ikaze kugira ngo muze mubane nanjye mu cigwa cy'uno munsi, icigwa kivuga ngo ikintu cya mbere dukwiye kwirinda, ikintu cya mbere ukwiye kwirinda nanjye nkwiye kwirinda. Mugenzi, nagira ndakubwire yuko iyi ari imburisa nk'iyanyu muhawe. Uyu ni umuburo wa nyuma Imana iriko iraha abantu bose batuye ku isi. Kumbure ngo boyumvira kandi bamaze kumva kino kintu cya mbere bakwiye kwirinda bakacirinda, bozohabwa ubwami bw'Imana budahera. Mugenzi, n'iyi ni inkuru y'ibyizigiro nkuzaniye. Ndagusaba ngo utegere icigwa witonze neza ijambo kurindi, kugira ngo ushobore gutahura neza ico Imana yifuza yuko utahura uno munsi. Imbere yuko twinjira mu cigwa nyezina, nkundira tubanze twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho itandara kizima, wewe ushobora byose kandi utegeka bikaba, uravuga bigakomera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twebwe abantu bawe kandi tuje imbere yawe kugira ngo twigishe, uduhe ubwenge bwo kumenya ukuntu dukwiye kwitwara mwa kino gihe kigoye cyane, kandi mu bwenge bwacu ushyiremo n'ibyizigiro byo kuzokubona igihe ugiye kuza vuba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nibyo mugenzi, ntago ari iby'imbeshere. Turi mu gihe cy'imperuka, wabyemera cyangwa wareka. Iki ni gihe gusa cy'uko twumva imburi nyezina, tukumva icyo Bibiliya iri kiratwigisha, kugira ngo natwebwe duharanire gusa n'ano majambo y'ubugingo Imana yaduhaye nk'urumuri rumurikira ibirenge byacu nk'uko byemejwe n'umunyezaburi. Imburo ya Bibiliya hamwe no mu mbono yayo, icyo Bibiliya ibona, ibona ikintu gikomeye cyane cyo kwirinda. Bibiliya iratwereka ikintu gikomeye cyo kwirinda mwa kino gihe cyacu, igihe gisanzwe gikomeye cyane. Icya mbere, Satani igihe yari ari mu ijuru, Imana yari yamuremanye ubwenge, ubwiza hamwe n'ubukerebutsi. Cyari ikiremwa mu by'ukuri Imana yari yararemye yitayeho cyane, kandi cyari ikiremwa cyagomba kwerekana ubwiza bw'Imana ku bandi bamarayika. Ibyanditswe byera bivuga yuko ngo Lusuferi yaragenda ku Mana bakabonana, bahegeje kubonana n'Imana, iby'Imana byose mutumye agaca agenda akabishyikiriza abandi bamarayika. Nta nkeka cyangwa twokwekeranya, cyari ikiremwa cyuzuye mpemu w'Imana. Ikibazo abantu uno munsi twoca twibaza ni icyahe, byagenze gute kugira ngo muri uno mumarayika w'umucyo haze icyaha, hatanguye ubwibone, kubera yuko Imana yaramukujije imushyira hejuru y'abandi bamarayika. Byamuteye kwiyemera, aravuga ati, erega ntabwo nari mbereye gusa kuba umukuru w'abamarayika, ahubwo nanjye nari nkwiye gutwara ibiremwa byose. Yirabye rabye akabona ubwiza yari afise, ubwibone bwiwe bwarakuze cyane aburutisha ubwenge Imana yari yaramuhaye. Muri ubwo buryo icyaha gikurira muri we kirifondafonda, ahinduka umunyabyaha ruhebwa n'ikigomeke ku Mana. Imana yarakoze utwigoro twinshi dushoboka kugira ngo ishobore kurokora ikiremwa cyayo cyari kigiye kujya kure yayo. Yamara kubera yuko Lusuferi yari yafashe ingingo yo kwigwanako no kumva yuko ahambaye, ibi byatumye abyura umugaragarizo, kandi umugaragarizo wiwe umubera icyaha. Icyaha ciwe cyamuteye kubikiremwa kibi kandi gikwegera ibyaremwe byose umuvumo. Lusuferi yaciye atibuka aza hano ku isi nk'uko tubibona hariya mu gitabo cya Yeremiya igice cya 51 ku murongo wa 53 hamwe na Yesaya igice cya 14 ku murongo wa 12 hamwe n'umurongo wa 13 mbere n'uwa 14. Yari yarahawe ubwenge bwinshi kandi utwigoro twinshi tw'Imana, amajambo menshi Imana y'ubugingo, mbere n'ibimenyetso bihambaye yari yarabibonye, ariko ntibyamutera kugumuka, ntibyamutera kureka kugumuka, kwiyumva yuko ari washoboye ibintu byose, kumva yuko nawe icyitwa icyubahiro cyose ari we yogihabwa, kumva yuko nawe ashoboye kutemera abandi. Nibyo byatumye azana umugumuko, kandi umugumuko ukomeye, ubugumutsi bukomeye, hamwe no kugarariza bimuzanira icyaha. Ibi nibyo nyine byaje no kuboneka ku kiremwa kidasanzwe Adamu Imana yari yaremye. Hariya mu itangurire igice cya mbere ku murongo wa igice cya mbere n'igice cya kabiri hamwe n'igice cya gatatu, Adamu cyari ikiremwa Imana yari yaremye kidasanzwe, ikiremwa Imana yari yitwararitse cyane ku rugero rw'akataraboneka. Ikindi kigeretswe ko abamarayika mvajuru haruhande y'inyigisha Imana ubwayo yari yarihereye Adamu. Ibyanditswe byera byemeza yuko ngo abamarayika mvajuru bana baje bagasanga bano babyeyi bacu ba mbere muri Edeni, bakabigisha iby'ubugumutsi bwa Lusuferi kandi bakanababwira ukuntu bo kwirinda utwigoro twinshi dukomeye Imana yami dukora no kwabana babyeyi bacu ba mbere. Igihe umugore wiwe Eva agiye gukora icyaha agahendwa n'inzoka akajya ku giti Imana yari yarababujije, Adamu na wenyine yari yumviye yuko ibyiwe birangiye, ntago yiyumviriye yuko kuri we hariho Imana ikomeye imuruta, kandi Imana ishobora byose. Yamuremeye umugore wa mbere kandi ishobora kumuremera n'umugore wa kabiri. Oya, ibi ntabyo yiyumviriye, ahubwo asimbira nawe ku giti Imana yari iramubujije akora icyaha inkana. Mu yandi majambo aragarariza gukunda ikintu cyose ukakirutisha Imana, gutyo kikakwerekeza kurenga ku mategeko y'Imana, na byonyine bikwerekeza ku mugararizo. Umugararizo nawe nicyo kintu cya mbere gikomeye dukwiye kwirinda cyane. Kwikunda kwa Adamu no kutizera Imana, hama kandi agashirako no kwitizera ubushobozi bw'Imana, kumva yo kwigwanirira ku giti ciwe, yari yumva yuko yogororokera Imana ku nguvu ziwe nyezina. Ibi byamuteye kugwa mu cyaha cy'ubugarizi, kandi icyaha cy'ubugarizi nicyo cyaha gikuru, kuko gica gikurura ibyaha byose. Ukaba ubaye nk'umuntu yugururiye umuyaga urimwo ibyatsi, ibihunda n'ibindi, uri kurahuhwa ugaca wururukira wose mu nzu yiwe. Kayini niwe tugezeko, itangurire igice cya kane. Kayini bari barigishijwe n'uwo bavukana Abeli, bari barigishijwe neza Imana yari yarababwiye buri kimwe cyose n'icyo barikwiye gukora. Imana yari yarabigaragarije ko inshuro nyinshi yuko ari Imana y'urukundo, kandi ibi haba Kayini haba Eva bose bari barabitahuye. Kayini igihe ikimazi cya Abeli aricyo cyari kimaze gushimwa, Kayini yagize inzigo y'inzirikira, yari yumva yuko nawe ikimazi ciwe ari cyo coshimwa. Muri ubwo buryo Kayini inzigo y'inzirikira iramwica, afata ingingo yo gukora icaha cyo kwica. Mu yandi majambo, yaragaragarije amajambo Imana yaramwigishije y'urukundo. Kayini ntiyitahuye arabe ubunyantege nke bwiwe ngo asabe Imana ikigongwe. Yamara yahisemo gufunda ikiroberi, yabigenjeje nk'uko Satani na wenyine yabigenjeje. Muri ubwo buryo afata ubugingo bwiwe bwose n'abazomukomoka ko bose aberekeza muri Gihonomu. N'ibintu bikomeye cyane. Reka tugende kuri Nowa. Nowa yari umuntu Imana ibona yuko afise umutima nk'uko Imana igomba. Hariya mu itangiriro duhereye mu gihe cya gatandatu gushikana mu gice cya cumi turahabona iby'uyu mugabo Nowa. Ikibabaje, igihe Imana yari iheje kumurokora, imurokoreye mu bwato be n'abahungu biwe n'umugore wiwe n'abakazana biwe, Nowa yabonye yuko nawe aragahambaye. Muri ubwo buryo yiterera imizabibu, imizabibu imaze gukura akora inzoga, yihereza ibiyayura mutwe araboregwa. Muri ubwo buryo akwegera imivumo umwana wiwe. Nowa yishizemo yuko aragakomeye, nawe amaze kwishiramo yuko aragakomeye akora ibitokorwa. Muri ubwo buryo agwa mu cyaha cy'ubugarariki. Ndagira ngo mugenzi utegere ikibyo kiriko kiratwerekeza neza buhoro buhoro, kugira ngo ushobore gutahura icijuru ririkorera kubwira uno munsi. Aha twovuga benshi muri Bibiliya bagiye bashikirwa n'ibintu bikomakomeye cyane. Aha ntitwovuga sogokuru w'abizera Aburahamu canke Yuda umuhungu wa Yakobo. Mbere reka tuvuge na Dawidi hariya muri Samweli, icete igitabo cya kabiri cya Samweli. Ugisomye ubona inkuru ya Dawidi. Dawidi yari umuntu Imana yashima. Imana yari yamukoresheje ibikomeye n'ibitangaza. Imana yari yarafashije Dawidi guhangana n'ibintu bikomakomeye mu ishyamba, intare hamwe n'ibindi. Imana kugeza n'aho imurobanurira avuga ati, mu bantu bose mbona bahari nta muntu ahari yoshobora kurongora ubwoko bwanjye nka Dawidi. Imana imaze gukuza Dawidi, Dawidi yarakuze cyane kugeza n'aho yiyumvira yuko ibintu byose ari gwiwe. Ikintu cyose abonye yacabona yuko ari gwiwe, asimbira no kubitari gwiwe. Ibyo atari yemerewe, yiboneye umugore ari karoga mu kabe Tisheba, aravuga ngo ntujya ni gwanje, genda mumunzanire. Asambana nawe bimutera gukora icaha, kugumuka ku mategeko Imana yari yamuhaye. Yarenze ku mategeko ari we yategerezwa kuyahagararira. Imana yari yamushize ngo arongore ubwoko bw'Abisirayeli n'umurongozi abuyoborera mu gukurikiza icyo ibyagezwe by'Imana byari byarigishije. Yamara kwiyumvira yuko ibintu byose ari gwiwe, kwikunda mu yandi majambo, byatumye Dawidi adaha Imana icyubahiro ngo yizere Imana akore iby'Imana yari yamushiriyeho gukora, bimutera gukora icyaha. Ndagira ngo mugenzi ukomeze wumvirize icyigwa kiriho kiratwerekeza. Aha twovuga umuhungu wiwe Salomo. Salomo nawe ushobora gusoma inkuru yiwe mu bice bya mbere bitangura by'igitabo cy'Abami. Salomo yari umuntu ahambaye. Mbere n'igihe Imana yamubwiye ati, Salomo nsaba icyo ugomba, yaciye asaba Imana ubwenge. Yari umuhanga wa mbere mu bwenge. Yamara igihe Imana yari yamaze kumukuza, ikamuha kugira amahoro mu gihugu ciwe, ikarinda imbibe z'Abisirayeli ngo ntihakagire igihugu na kimwe kiba umwasi w'igihugu cy'Abisirayeli, Salomo yari ijajaye asimbira kutugore twose abonye, abanyamahanga ashira mu nzu. Muri ubwo buryo asanga ariko arasenga ibigirwamana yibagiye. Salomo imana yaramuhaye ubwenge kugeza naho yiyumvira yuko aragahambaye ubwenge bwiwe buramucanga abujana mu bagore yirongorera abagore benshi kugeza naha tarakiro bantu rumubura rongora arongora abagore basenga ibigirwamana bamukwegera mu bigirwamana naho yatanze imburi nyinshi ku isi n'ibyiyumviro bikomakome bifasha abantu ku isi ntibyamubujije kuba ikigomeke ku mana agarariza imana ni hehe icigwa none kiriko kiratwerekeza uno munsi abana b'Abisirayeli navuze ngo ikintu gikomeye dukwiye kwirinda ikiraco wirinde kugarariza ubugararira bari kwishigikira mu mafuti yabo bari gutanga ubutumwa butari bwo bose bagendereye amarungo y'umubiri gusa ibyubahiro kurondera ubutunzi hamwe n'ibindi none icigwa uno munsi kiriko kiratwigisha iki icigwa kiriko kiratwigisha ibintu bidasanzwe ibyaha kwabaye bose kugarariza iki byanditswe byera bivuga icyabaye icyaha ibyabaye ibyaha by'abantu bose tumaze kudondagura byabaye kugarariza iki byanditswe byera bivuga umugararizo ni mubi mugenzi wirinde kugarariza kuko definisiyo ikomeye y'icyaha n'umugararizi n'umugararizo ariko nange ndagushirira kongo umugararizo urengeye kuba icyaha cyoroshye gusa ahubwo umugararizo nikwiye gurira icyaha kugira ngo abe ari cyo kigukoresha kikuyobore kandi impera n'impera ukicyaha kiyobora umuntu kimujyana muri gihonomo iyi niyo ngorane y'icyaha ibi bose kugira ngo bashobore kugwa mu mugararizo babitewe n'iki babitewe no kutizera imana ntibizeye imana oya barondeye kwigwanira ku giti cyabo ntibigeze bagira icyizere ku mana ariko kandi ntirengagize yuko mu bo twavuze hari abagiye bahindukirira imana kubwo kwizera bakaba uno munsi bahagarurwa mu gitigiri cy'abagororotse kwishyira hejuru jekone ibi ndabizi ibi ninjye ndabizi njyewe narasomye byinshi hamwe n'ibindi kwishyira hejuru yuko ari wewe watoranijwe ibi nibyo tubona ku Bisirayeli bishyize hejuru yuko ari bo batoranijwe abantu bishyira hejuru bagashobora kwerekana yuko bobo bakijijwe mwahura n'umuntu ngo narakijijwe ubu narakijijwe yewe ubu narakijijwe narakijijwe wamubaza ngo wakijijwe iki agaca ubwanwa bwaca bufuka umunwa akaba yobura ibyo yakijijwe wewe wakijijwe iki pe ibi niko byagiye bigenda kwanka kugawa umuntu akavuga ati nobasuzuguritse pe nobasuzuguritse muri ubwo buryo yamaraka kwanka kugawa agaca agwa mu cyaha cyo kugarariza icyo byanditswe byera bivuga ikindi naco kurondera ibiti byo hejuru kumva yuko woba karuhariwe mu kumenyekana woba nawe umusitari nawe wotegeka haba mu ishengero haba mu gihugu haba mu bindi bintu mu mashyirahamwe hamwe n'ibindi amaropingi gusa yo kumva yuko ariwe woba mukuru yuko woba mukuru kurondera ibiti byo hejuru kwironderera ubutunzi kugumurundarunda bintu byose ngo byitwe rwawe hano ku isi kumva yuko abagore benshi bo bagwawe kuba umva yuko ikintu cyose ubonye cyiza cyo bagwawe kumva yuko nawe wokubaka amayetaje kumva yuko nawe wogura imodoka nziza hamwe n'ibindi gusa umwitwariko wawe ukabuko ku buryo n'ikibi cyose wama witeguriye kugikora kugira ngo ushike ku ntumbero yawe kumbure turi bubone n'ibindi mu kanya Aha, tubona yuko ivuka ry'amashengero menshi ku isi. Mbere harimo n'ishengero rya Ekereziya Gatolika, twovuga yuko ariryo rikuriye amashengero menshi ku isi. Hose havuye, byose byavuye kwa bino bintu duhegeye kudondagura. Kubera yuko ishengero rya Gatolika ryavutse mu gihe cya Perugamo. Perugamo bisobanura ngo ahirengeye, aho uwarongora ishengero rukristo yemeye akaheba ibyo bintu, ahubwo akagenda kwifatanya n'abapagani kugira ngo bashinge irindi shengero noneho ririmo abapagani n'abakristo babyumva kumwe, bashize hamwe. Muri ubwo buryo yemera kugarariza iby'Imana yavuze, ahubwo ashira avanga iby'Imana n'amategeko y'iby'idini rya gipagani n'ayandi madini n'amashengero yose yagiye avuka y'iyo nkora ku ishengero ry'ukuri ry'amasigarira ryasigaye yitondera ibyagezwe by'Imana. Bose baragenda, na n'ubu ntibarahera, bakomeza gucika ibyigomeke kuri Kristo. Kubera yuko abagenda bose bakava ku ishengero rya Kristo, baca bahinduka abagwanya Yesu Kristo. Ikintu uzobamenyera ko ni ikihe? Aba bantu ntabwo bigera baburira ubutumwa bwiza. Oya, umuntu wese atavugira Kristo ntabwo yigera avuga ubutumwa bwiza. Ndabasubiriremo neza ubutumwa bwiza icyaricyo. Ubutumwa bwiza n'ubu ngo mwihane ibyaha mubabarigwe ibyaha. Mwihane ibyaha kandi abihana bose barababarigwa kandi bakitegurira iby'ubwami bw'Imana. Aba bantu ntibaratwa ishinga, ntabwo baratwa ishinga n'uko abantu bakira ibyaha, kuko niwe mugambi wa Satani. Baratwa ishinga yuko ni ukwambara neza, baratwa ishinga yuko ni ukwimosha neza, baratwa ishinga nuko ni ukwambara agatambara mu mutwe, baratwa ishinga nuko nsenze mpagaze canke nicaye, baratwa ishinga ku byo kurya, baratwa ishinga ku byo ubumenyi runaka, baratwa ishinga no gutora amafuti ya bagenzi babo, baratwa ishinga no kwiyerekana yuko aribo bahegeje, baratwa ishinga no kurondera ubutunzi, baratwa ishinga no kurondera ibyubahiro, baratwa ishinga no kwigwanira ku giti cyabo, kwerekana yuko aribo bahambaye, kwerekana yuko ukuguru kwabo kwa mbere kwamaze gushika mu ijuru nayo ari amahendanyi. Nibyo biri kuranga abantu turi mu birabe imbere yuko turangiza icyigwa cy'uno munsi. Mu yandi majambo, nta kindi kintu baragishingwa nacyo atari inyungu z'umubiri. Niba muntu mwa kino gihe indwi yose ishobora guhera, ibyiyumviro byawe byose ari iby'inyungu z'umubiri, heba ikebuke. Banza wisuzume ku giti cawe, nange nisuzume ku giti cyanjye, ndabe ibyo ndimwo yuko ari inyungu z'umubiri cyanjye ari inyungu z'impemu. Abantu turiko turataha mu ijuru, niba ndiko ndubakinze, niba nguze imodoka, niba nguze ikirato cyanjye ipantaro, byose nari nkwiye kubigura mfise umugambi umwe gusa wo kwitegurira igikorwa c'Imana, ngo niteguze abandi bataramenya agakiza yuko igihe cyo kuza k'Umwami wacu kigeze, kandi bakwiye kwihana ibyaha, kandi uwihana ibyaha wese arabarigwa, kandi amaze kubabarigwa izina ryiwe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo, azobana natwe mu gusanganira Umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba. Pawulo yandikiye Timoteyo amajambo adasanzwe. Pawulo yandikiye Timoteyo hariya mu gitabo cya kabiri. Pawulo yandikiye Timoteyo ni gice cyaho cya gatatu, aravuga ati, ari kumenye yuko, duhera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'icyenda, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira bibona oya reka tugende ku ijambo ku ijambo kuko abantu nka kino gihe cacu cyiherezo bazoba bakunda gusa ndababwira muranze muze muratahura amajambo bakunda gusa ntabagira umuntu avuga ngo murone ngo nguranka amahera ijambo ry'Imana rivuze ngo bazoba bakunda gusa ni kuvuga ngo nibyo bazoba bashizemo umutima gusa inyungu z'umubiri gusa bakunda bikunda gusa ni kuvuga ngo nibasumirinda kantu kozezana kijya kintu ni cyanje icyiza cyose ni cyanje ni njewe mbere ni nje no vuga mu rusengero ntasiguye mu rusengero ntibumva ni njewe muririmbye karuhariwe ni njewe mu byo n'abera bari kwishigikira mu mafuti yabo bari gutanga ubutumwa butari bwo bose bagendereye amarungo y'umubiri gusa ibyubahiro kurondera ubutunzi hamwe n'ibindi None icigwa no musi kiriko kiratwigisha iki icigwa kiriko kiratwigisha ibintu bidasanzwe ibyaha kwabaye bose kugarariza iki byanditswe byera bivuga icabaye icaha ibyabaye ibyaha by'abantu bose tumaze kudondagura byabaye kugarariza iki byanditswe byera bivuga umugararizo ni mubi mugenzi wirinde kugarariza kuko definisiyo ikomeye yicaha numugararizi numugararizo ariko nange ndagushira kongo umugararizo urengeye kubicaha cyoroshye gusa ahubwo umugararizo ni kwiyegurira icaha kugira ngo abari cyo kigukoresha kikuyobore kandi impera ni impera ukicaha kiyobora umuntu kimujana muri gihonomo iyi niyo ngorane yicaha Ibi bose kugira ngo bashobore kugwa mu mugararizo babitewe n'iki babitewe no kutizera Imana bizeye Imana oya barondeye kwigwanira ku giti cyabo ntibigeze bagira icyizere ku Mana ariko kandi ntirengagize yuko mu bo twavuze hari abagiye bahindukirira Imana kubwo kwizera bakaba uno munsi bahagarurwa mu gitegiri cy'abagororotse kwishyira hejuru je kone ibi ndabizi ibi ni nje ndabizi njewe narasomye byinshi hamwe n'ibindi kwishyira hejuru yuko ari wewe watoranijwe ibi nibyo tubona ku Bisirayeli bishyize hejuru yuko ari bo batoranijwe abantu bishyira hejuru bagashobora kwerekana yuko bobo bakijijwe mwahura n'umuntu ngo narakijijwe ubu narakijijwe yewe ubu narakijijwe narakijijwe wamubaza ngo wakijijwe iki agaca ubwanwa bwaca bufuka umunwa akaba yobura ibyo yakijijwe wewe wakijijwe iki pe ibi niko byagiye bigenda kwanka kugawa umuntu akavuga ati nobasuzuguritse pe nobasuzuguritse muri ubwo buryo yamara kwanka kugawa agaca agwa mu caha cyo kugarariza icyo byanditswe byera bivuga ikindi naco kurondera ibiti byo hejuru kumva yuko woba karuhariwe mu kumenyekana woba nawe umusitari nawe wotegeka haba mu ishengero haba ha mu gihugu haba mu bindi bintu mu mashyirahamwe hamwe n'ibindi amarupingi gusa yo kumva yuko ariwe woba mukuru yuko woba mukuru kurondera ibiti byo hejuru kwironderera ubutunzi kugumurundarunda bintu byose ngo byitwe rwawe hano ku isi kumva yuko abagore benshi bo bagwawe kuba umva yuko ikintu cyose ubonye cyiza cyo bagwawe kumva yuko nawe wokubaka amayetaje kumva yuko nawe wogura imodoka nziza hamwe n'ibindi gusa umwitwariko wawe ukabuko ku buryo n'ikibi cyose wama witeguriye kugikora kugira ngo ushike ku ntumbero yawe kumbure turi bubone n'ibindi mukanya aha tubona yuko ipfuka ry'amashengero menshi ku isi mbere harimo n'ishengero rya Ekereziya Gatolika tuvuga yuko ariryo rikuriye amashengero menshi ku isi hose havuye byose byavuye kwa bino bintu duheje kudondagura kubera yuko ishengero rya Gatolika ryavutse mu gihe cya Perugamo Perugamo bisobanura ngo ahirengeye aho uwarongora ishengero rukristo yemeye akaheba ibyo bintu ahubwo akagenda kwifatanya n'abapagani kugira ngo bashinge irindi shengero noneho ririmo abapagani n'abakristo babyumva kumwe bashize hamwe muri ubwo buryo yemera kugarariza iby'Imana yavuze ahubwo ashira avanga iby'Imana n'amategeko y'iby'idini rya gipagani n'ayandi madini n'amashengero yose yagiye avuka y'iyo nkora ku ishengero ry'ukuri ry'amasigarira ryasigaye gitondo ryagezwe by'Imana bose baragenda na n'ubu ntibarahera bakomeza gucika ibyigomeke kuri Kristo kubera yuko abagenda bose bakava ku ishengero rya Kristo baca bahinduka abagwanya Yesu Kristo ikintu uzobamenyera ko ni ikihe aba bantu ntago bigera baburira ubutumwa bwiza oya umuntu wese atavugira Kristo ntago yigera avuga ubutumwa bwiza ndabasubiriremo neza ubutumwa bwiza icyaricyo ubutumwa bwiza n'ubu ngo mwihane ibyaha mubabarigwe ibyaha mwihane ibyaha kandi abihana bose barababarigwa kandi bakitegurira iby'ubwami bw'Imana aba bantu ntibaratwishinga ntabwo baratwishinga nuko abantu bakiri ibyaha kuko niwe mugambi wa Satani baratwishinga yuko nokwambara neza baratwishinga yuko nokwimosha neza baratwishinga nuko nokwambara gatambara mu mutwe baratwishinga nuko nsenze mpagaze canke nicaye baratwishinga ku byo kujya baratwishinga ku byo ubumenyi runaka baratwishinga no gutora amafuti y'abagenzi babo baratwishinga no kwiyerekana yuko aribo bahegeje baratwishinga no kurondera ubutunzi baratwishinga no kurondera ibyubahiro baratwishinga no kwigwanira ku giti cyabo kwerekana yuko aribo bahambaye kwerekana yuko ukuguru kwabo kwa mbere kwamaze gushika mu ijuru na yaramahendani nibyo biri kuranga abantu turi mu birabe imbere yuko turangiza ikigwa cy'uno munsi mu yandi majambo nta kindi kintu baragishingwa nacyo atari inyungu z'umubiri niba muntu nka kino gihe indwi yose ishobora guhera ibyiyumviro byawe byose ari iby'inyungu z'umubiri heba ikebuke pe banza wisuzume ku giti cawe nange nisuzume ku giti cange ndabe ibyo ndimwo yuko ari inyungu z'umubiri cange ari inyungu z'impemo abantu turiko turataha mu ijuru niba ndiko ndubakinze niba nguzi imodoka niba nguzi kirato cange ipantaro byose nari nkwiye kubigura mfise umugambi umwe gusa wo kwitegurira igikorwa c'Imana ngo niteguze abandi bataramenya agakiza yuko igihe cyo kuza k'umwami wacu kigeze kandi bakwiye kwihana ibyaha kandi uwihana ibyaha wese arabarigwa kandi amaze kubabarigwa izina ryiwe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo azobana natwe mu gusanganira umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba Paulo yandikiye Timoteyo amajambo adasanzwe Paulo yandikiye Timoteyo hariya mu gitabo cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ni gice cyaho cya gatatu aravuga ati ari kumenye yuko duhera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'icyenda ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hatsobi bihe bigoye kuko abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera birarira bibona oya reka tugende ku ijambo ku ijambo kuko abantu mwakino gihe cacu cyiherezo bazoba bakunda gusa ndababwira muranze muze muratahura amajambo bakunda gusa ntabagira umuntu avuga ngo none ngo nguranka amahera ijambo ry'Imana rivuze ngo bazoba bakunda gusa ni kuvuga ngo nibyo bazoba bashizemo umutima gusa inyungu z'umubiri gusa bakunda bikunda gusa ni kuvuga ngo nibasumirinda kantu kozezana kijya kintu ni cyanje icyiza cyose ni cyanje ni njewe mbere ni nje no vuga mu rusengero ntasiguye mu rusengero ntibumva ni njewe muririnje karuhariwe ni njewe mu byo ndu wa mbere mu kubaye mu by'intungamagara erega ndazi ubuhanuzi erega bariya baraguye hamwe n'ibindi ibi ngo nibyo bazoba barimo kandi abandi ibi bintu tugiye kuvuga ntago ari mpaka ngo bibe bikuboneka ko byose oya ushobora kuboneka ko na kimwe bakunda amahera niyo ari mu rusengero ari gusenga usanga ari karakarikira aturumbaza soya nibiri cyana ahari mu rusengero kama rero urumba zoce ndabigurisha uko aho ari mu rusengero kubera yuko umutima wiwe n'ubwenge byiwe yabushize ku butunzi iyo bavuze ngo nimushikanira imana ama muzani ibyo mufise mushikanira imana kugira ngo bishobore gukora igihugu cy'imana uyu muntu acapfunya aba bari muri babandi bari ko barigisha uno munsi ngo abantu nibatange mu rusengero nimutangira igira 10 nimutanga amashikanwa ahubwo njewe ndumuhinga aho ntiyize nibyo kubungabunga ubutunzi njewe ndumuhinga uramubaza akwereke diploma bifiti njewe ndumuhinga wo kuzigama ibintu by'Imana abapasteri baraguye bizane abari njewe ndabikoresha iwa abantu bahenu hari abantu bahenu agacarika gushikanira Imana mu rusengero akagenda kubitanga aho bitari bigenewe Pawulo arandikira Timoteyo ngo mwakiro gihe abantu bazaba bakunda amahera hari abantu bakunda amahera yewe niyo yicaye mu rusengero ntasenga aguma yiyumvira by'amahera aguma rondera utuntu yo kwandika kugeza naho yiyumvira kwandika utuntu dutabo dutera n'ubwoba kubera yuko abantu bakunda ibintu biteye ubwoba n'ibiteye isoni murabizi yuko ugiye kuraba iyo habaye nk'amakuru neza mu gihugu hakozwe ibintu byiza habaye amanamba barafundika ibintu bimeze neza uzoza wumva umuntu avuga ngo amakuru y'uno munsi ntiyaragoshe ariko ari amakuru arimo ngo urumva ngo bishe naka uzokumva nico gituma abantu usanga bakurikirana cyane ibinyamakuru ibinyamakuru byigenga bidakorera mu mategeko kuko usanga bivuga inkuru zo guhuruza n'inkuru zibizi bicana usanga arizo abantu bitaho cyane nuko rero ni kuvuga ngo abantu bakunda ibibi cyane mwa kino gihe cyacu birarira haruhande yo gukunda amahera hacha haza kwirarira kwirarira ni jambo rivuga ati anje narahejeje ungurira gusoma isomo ryanjye ati reka ibyo narabisomyesha ibyo narabisomye kwirarira kumva yuko wikwije wewe wamaze kurengana kugeza naho wiyatura kamajambo ati njewe ndu mugororotsi uri mugororotsi mugabo uri kura amaso yawe ntagara ya Yesu Kristo amaso ya Yesu Kristo ni gukiza intama z'Imana zazimiye nawe amaso yawe ni guhangana n'ibitari byo guhangana urajwe ishinga n'ibitari byo kurazwa ishinga arabandanya ngo bibona babona yuko aribo bakize ibi kwibona bihuje na babandi bagenda mu mashengero kugira ngo biyerekane ku mpuzu ibitwovuga kandi yuko biri no muri babandi babavuga butumwa bavuga ubutumwa gusa kugira ngo bahinduke ibyamamare batukana aha rero ngo abantu binjira mu rusengero baca bavuga ngo ikibara kirenganye binjira mu mashenge baca bavuga ngo ikibara kirenganye yamara na twebwe abakozi b'Imana nako abigira abakozi b'Imana baragwa mu makosa yo gutukana ibi rero mu bitandukanye hari kuvuga ukuri umuntu akiyumvira ngo wagututse kandi wavuze ukuri nahandi ugenda ku ruhimbi ngo ugiye kuvuga ubutumwa bwiza ukaba ugiye kuvuga ibintu bitari bikenewe yuko bivugwa aha rero n'umuntu wese acayumva yuko ijambo ryose umuntu akwiye kuvuga rikwiye kuba ijambo ryo gukuza no kugirira neza no kwerekeza kuri Yesu umuntu wese agiye kuryumva batumvira ababyeyi ni kuvuga ngo hano harimo no kumvira abarongozi intashima ntibigera bashima hari abantu usanga ari abantu banegura gusa ibintu byose babinegura ibintu byose babinegura kugeza naho nigeze nigeze kuvu abantu umuntu yari karavuga avuga ngo usha yari yicaye ahantu hari misiyoni y'ishengero riraho hama avuga ngo usha ngo abapasiteri ngo bakera ngo barabika ngo ibifaranga ngo abubu nabo ngo ni kubijya gusa ntibigera babona igikorwa cyiza cyakozwe ibi biraba no mu mareta no mu bihugu kubera yuko abavuga butumwa turigisha kugira ngo n'ibihugu bikomere kugira ngo abantu tubakebure kumvira no gukurikiza imyifato runtu y'igihugu kibahamagarira gukora hari abantu uzosanga ibintu byose ari gupinza gusa ari gupinza ari gupinza atacyiza bigera babona kira gihe cyose ibintu byose babibonamo ikibi kunegura gusa banegura bakanegura noneho n'iby'Imana umuntu yatanguye kugarariza ku cyanditswe kimwe gusa aragarariza no ku bindi kugeza azogera na havuga ati sha bibiliya siyo ni igitito ibyanditswe byera si ibyo n'ibihimbano by'abantu ibyo ni iby'abazungu kubera ko ibintu byamaze kuguca igikiranirako ngatangura kuvuga n'amajambo yamara gutana badakunda n'ababo batiyumvira yuko bagenzi babo bokira ariko amajambo yabo n'ibikorwa byabo ni ibyo gusambura mbere bagasambura nabi Imana yari irabahaye kugira ngo abe ari bo babakiza banka kuzura iki ni ikintu gikomeye cyane Imana yadushyizeho ku isi nk'abantu batandukanye kugira ngo umwe wese yerekane umuco wa Kristo kuri mugenzi wiwe gutyo twabe turondera kwiyuzuza no kwishyira hamwe ariko kukwishyira hamwe kutare kuri we yuko twishyira hamwe mu kurenga iby'ijambo ry'Imana rivuga ahubwo ni kwishyira hamwe dushyizwe hamwe n'iki byanditswe byera bitubwira hano hantu muhatahure neza kuzura badakunda ibyiza abaguranyi ibirandamuke abikakisha bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana mugenzi iyo ijambo ry'Imana rivuze wanka kumva ukuri kubera yuko kutari mu biguhimbara iyo ugiye gusenga bakigisha ibintu bidahwanye n'uko we wabigomba ugacugumuka iyo ugiye ku iradiyo yawe wumva indirimbo iraguhanuye ngo ugendere mu by'ijambo ry'Imana ryavuze ugacugumuka mu gihe uba uri kurumva ibyigwa nk'ibi ukumva yuko bigucumise ku kibi cyawe ugacugumuka ugacuvuga ati oya ibyo sindabyemera kubera yuko wewe ufise ibintu wamaze gupakira mu bwenge bwawe, kubera yuko wewe ufise indinganizo wamaze kwiha, ariko ijambo ry'Imana rikaguhimburi ukaguma ugumuka kugaragaza ati no, mbere n'ibyo ntuzosubire kubivuga. Hari umuntu nigeze kurungikira icyigwa nk'iki gitanga imburi yo kuva mu byaha, aravuga ati ngo ntuzosubire kundungikira ibyo bintu, simbikeneye. Njewe narahegeke, yari mwene data w'umuprotestanti, umwe mu madini y'abaprotestanti, aravuga ngo njewe narahegeke, ibyo nakiriye nakiriye. Oya, ni igihe cyo kurondera ukuri, kubera yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko kandi ribanda rivuga ati bafise ishusho yo kubaha Imana, hari abandi nabo biyerekana yewe bakagenda n'akanyegeri kuba bogasimba batokica ngo bagahonyore, bakerekana ishusho kwemera Imana. Ibi rero nibyo biharawe abanyakibi bose bari kwerekana ishusho y'Imana, abaririmbyi b'imiziki bari kuririmba ishusho y'Imana, abahanga mu kwisi bose bavuga ngo twifashishe iby'iyobokamana, twifashishe iby'iyobokamana. Mbere n'amadini asenga ibigirwamana ku isi nayo nyene ni uko afise ishusho yo kubaha Imana. Ku isi abantu bose, haba umunyakibi haba utari umunyakibi, bose bari kubarondera kwiha ishusho yo kubaha Imana. Bano bantu bose bari muri ino migwi tumaze kudondagura nta kindi bafise, naho bahakana ukwemera, naho bahakana ibyanditswe byera, naho birarira, naho bakunda amafaranga, ariko kandi baguma bihitwa yuko ari abantu b'Imana. Agashusho ko kubaha Imana ntibifuza yuko kabavako, ni ikintu gikomeye cyane pe. Ijambo ry'Imana ribanda rivuga ati kuko muri bo, muri abo twavuze, harimwo abagabo banyengetera mu nzu bagatwara abagore b'abandi b'abagore batagira imitima, baremewe n'ibyaha, batwarwa no kwipfuza ku buryo bwinshi. Kubera yuko kugoroka kwaba ari uko kwiyorobeka, uwo muntu wese yiyorobeka, uguhendwa kwa Satani kose kuje kuramutwara, gutyo abantu bakazosigara bamutangarira kubera yuko ibyo yakoze binyuranye n'icyo ibyanditswe byera bivuga. Iyo wizeye Imana kubw'ibihababo, iyo ushatse kwizera Imana kubw'ingufu zawe, iyo ushatse kugenda nk'uko byigombeye, nta nkeka, impera n'imperuka, uba uriko utera werekeza muri gihonomu. Isomo ribandaga ritubwira ati mugabo hano ku murongo w'icyenda ntibazoshobora kurengaho kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose nk'uko bw'abandi bwagaragaye. Wiyorobeke mugenzi ureke, nagira ndakubwire yuko muntu wese, hariho abantu uno munsi, hariho intambara y'abantu baruhuka isabato n'abantu bataruhuka isabato. Muri ubwo buryo abantu benshi baca biyumvira yuko kuruhuka isabato byonyine bihagije, nka kino gihe hariko haravuka amadini menshi y'abantu baruhuka isabato kurusha uko havuka amadini y'abantu bataruhuka isabato. Kubera yuko Satani yabonye yuko abantu benshi kumva ubutumwa bw'isabato babwumva, ubu rero yashizeho ukuntu ayobya abantu hama bashimikire ku isabato gusa, ku isabato nsenga, ku isabato wumvise ati bari yabasenga ku isabato, oke nsenga ku isabato, nsenga ku isabato, bizoherera muri nsenga ku isabato. Nagira ndakubwire yuko niba ibi bintu duhejeje kudondagura nibyo bintu biranga abantu bazoshigwa k'ikimenyetso cy'igikoko, n'abantu bose biyorobeka, abantu baboneka ko bino bintu tumaze kuvuga nibo bantu bazoshigwa k'ikimenyetso cy'igikoko, nibo bazo shigwako ikimenyetso cyo kwitwa abanyabyaha ruhebwa kubera yuko biyorobeka umucuraza imburi barazihabwa ntibumva. Umuntu wese ahabwa imburi ntayiyerekezeko akayerekeza kuri bagenzi we, uyu muntu ariteguye gushyirwa ikimenyetso cy'igikoko. Abenshi mu bantu baruhuka isabato bazoshyirwa ikimenyetso cy'igikoko, ni kuvuga ngo umuntu wese aruhuka isabato ariko akabakora ikindi cyaha akabagwa mwari no kosa ryo kugarariza iki byanditswe byera bivuga kubw'inyungu twamaze kudondagura n'ibyo twamaze kudondagura byose azoshyirwa ikimenyetso cy'igikoko. Ariko kandi umuntu nawe aruhuka dimanche, ni kuvuga ngo ataruhuka isabato ariko ngo bino bintu tumaze kuvuga bitamuboneka ko ibyanditswe byera byemeza yuko ngo azokumva ijwi ry'umwungere asohoke muri iyo Babuloni aze kwifatanya n'abandi bakristo b'ukuri mu kugwana intambara iheruka, ni kuvuga ngo hazoba vice versa. Umuntu ahagaze ku isabato gusa azoyivamo agende kumera nk'abariya Abayuda babaye ibyigomeke kuri Roma bakagwanya abakristo b'ukuri bayobowe na Yesu. Uyu muntu ni kazomera. Ariko kandi nk'uko byagaragaye kuri Cornelio, wewe nawe yavuye mu bantu bari bayoboka ibya Roma aza kwifatanya n'abakristo b'ukuri, ni kuvuga ngo abantu baruhuka dimashe ku wa mbere w'iminsi indwi bategerezwa nabo gusenga Imana nk'uko Koroneliyo yasenze Imana hariya muri mu byakozwe n'intumwa igice cya cumi na rimwe, igice cy'icumi n'igice cya cumi na rimwe. Imana nayo uno munsi iriko iramurungikira abantu tumeze nka Petero kugira ngo tumubwire icyo akwiriye gukora. Wumva ijwi ryose riri kurira muhamagara rya Yesu Kristo akasohoka muri Babuloni muri ayo madini arimwo, muri ayo mashengero arimwo, akaza akakira ukuri akemera kubatizwa mu izina rya Yesu akamera gufatanya n'abandi babera bose kugira ngo bizere Yesu Kristo kandi nawe abahe kwitondera ibyagezwe by'Imana. Uyu azokira, ni kuvuga ngo abakristo bemera ukuri haba abakomeye n'abadakomeye. Ndagira ngo mugenzi utahura n'amajambo, abakristo bemera ukuri haba abakomeye n'abadakomeye nibo bonyine bazoshyirwa ikimenyetso cy'Imana. Ibi tubivuga twifashishije muri Luka igice cya cumi n'icyenda, ni ku murongo waho w'icumi. Luka igice cyaho cya cumi n'icyenda ku murongo w'icumi haravuga ati: kandi umwana w'umuntu yazanye no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. Umuntu wese yumva ukuri akakwiyerekeza ko yaba mwa kino gihe akiri umunyabyaha yaba Yesu yaramaze kumukiza, uyu wenyine ni washobora gukira kandi akandi agashyirwa ikimenyetso cy'Imana. Ibi niko biri, uwemera ukuri ukuri agaca kwitumbereza ko kukamumurikira, ukuri kumaze kumumurikira kumuhindura ikintu kidasanzwe, nawe agaca abona ibyaha byiwe kandi abonye ibyaha byiwe aca abarira Yesu. None ko waje kurondera icyari cyarazimiye kandi muri ibyo byazimiye ntakaba ndimwo kandi ntakaba ndi mu byazimiye by'agahebuza nk'uko na Pawulo ibyamugende hariya mu cete cya mbere yandikiye Timoteyo igice cya mbere ku murongo wa cumi na gatanu akavuga ati: none Yesu ntabuze iki kugira ngo nkire? Yesu aho nyine acamukira kandi ariteguye gutsindagiza iyo ntama ivunika ivunika ayitsindagize kugeza aho iyo ntama izoba ihindutse ikintu kidasanzwe. Abanyefeso niho tugiye kurangiriza igice cya gatandatu ku murongo waho w'icumi. abanyefeso igice cyaho cyagatandatu abanyefeso igice ni cyagatandatu duhera ku murongo waho w'icumi twishikanira ku murongo waho wa mirongo ibiri ibigwanishwa by'umukristo ibisigaye munezerwe mu mwami dufata ingingo yo kwegurira ubuzima bwacu Yesu Kristo gusa no mu bushobozi bwiwe bwinshi ku murongo wa cumi na gatatu ku bw'ibyo mwaba ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye nuko rero mushikame mukenyere ukuri iyo ukuri kose kuje utegerezwa kumenya kari ukuri naho nyene nuko gusuba wahungiye muri Yesu Kristo hama mwambaye inkweto z'ibyo ubutumwa bwiza bw'amahoro kandi hamwe n'ibyo byose ntabiri nkinzo yo kwizera niyo muzoshoboza kuzimisha imyami ya wa mubi yose ya mwabire inkofero y'agakiza bo n'inkota ya mpemu niyo jambo ry'Imana musengere muri mpemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwihayi no kwinginga kandi byo mubibere maso mukobeje gose musengere abera kandi nanje nyene munsengere kugira ngo mpabwe insiguru ko mvuze kose kuko ndi ntumwa yabwo twame dusenge ibihe byose twame turondera ubushobozi ibihe byose abantu bose bakomeza kurondera ukwezwa no gutunganywa basengeranira bemerana umwe wese ashigikira mugenzi wiwe wemere ubunyantege nke bwa mugenzawe hama na mugenzawe nawe yemere ubunyantege nke bwawe hama igikuru ntago ari kugariza ukuri ahubwo igikuru ni kwemera yuko uko ari ukuri ariko wewe utagushoboye kandi maze kwemera yuko utagushoboye ucuza kuri Yesu kugira ngo agukize iyi niyo nama Imana yipfuza yuko ndaguha uno munsi niba wumvise ukuri reka gucukugariza oti byo sibyo navutse no wewe ubwo utuma uri kurabukura hehe n'ibindi umugararizo n'icaha kibi kandi abagarariji bose umuntu wese agarariza ukuri ntazokira ahubwo azoba mu byigomeke by'ijuru afatanye na satani kugwanya abera gushitsa arimbukanye n'icaha ciwe yamara abemera kwicisha bugufi bakemerana mu bunyantege nke bwabo umwe akarondera gukomeza mugenzi we tugasengeranira twese nkuko ijuru ribiduhamagarira abo bonyine nibo bazokira mugenzi nawe urashaka gukira ngo uzobane natwe mu gusanganira umwami wacu Yesu Kristo igihe azobaje urahawe ikaze ushobora mugenzi nawe kuza ukadusanga n'abera bose tukifatanya gusanganira umwami wacu Yesu Kristo ubwo agiye kuza ntakira ijambo ry'Imana ntibagire gukora abone kandi wongere ukore na partage kugira ngo ino mburi ishikire bagenzi bawe
muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza aha bakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo mufise ico mubaza cyanye mwipfuza kutwandikira kuri iki cyanye kiriya cyanye mwipfuza kujya muri groupe ya WhatsApp twandikire kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya 257 268 569 akamenyetso ko guteranya 257 268 569 canke ukavyandika muri commentaire gira nawe ucuterereye mwa kino gihwa dukorera imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.